Asimbonanga, Asimbonang, uMandela thina, Laph'ekhona, Laph'ehleli khona. Asimbonanga, Asimbonang, uMandela thina, Laph'ekhona, Laph'ehleli khona.
Laph'ehleli.